Omaima ene enwumrei Remnant Evangelsitic Team for yanimoshia na enye bone so se onyankopon asem na yede ban komshepa edisuya ti aponie mako osei agyeman ne nedom na afi yeshia mu se yede onyankopon asem ebremu enwumrei si yeshia mu a na yedisuya no efa awurade Yesu Kristo one onyankopon tem ayonkofa ben da ho eye ayonkofa eye agya ne oba ana eja ne ninua eja ne no wofase eja ne ne yire ayonkofa ben ne da eja nyankopon ne ewurade Yesu Kristo ntem enu ne ya ene anwumre ye ba besuai enu nti mesre ba bi a wo no mesre o siuti ase na fe ye mompae ye ne ja wo soro ene anadwe ye da wase akwanya kese ade amaye se ye mra na ye meduso wase mu Uma ya dawasi ene mshuwe supa hodi ama yen na kura wakura yimu edisunya ibe sunya yeni ya buru nipa nti yasi yeso evrize nipa nti mi sunya emu hunu na kantum akuhunu ayonkofa ya dawo one oba ana Yesu Kristo ntem enu nti ni yesira onese ni ya yemi mnina ani ni ya wayi nedi ewo chirose mimu enti fa wasemso na chire yen ma yemi hunu ayonkofa ya dawo eja nyankopon ne Yesu Kristo ntem yada wase se watie yin yada wase pa Kristo Yesu di munti amen nkomje pa di suya ti apo ebugu ya ti die na moma yemfiri ya di suya yase ene yebehwe asemfu a ewo Yohani asempa etriba ko enyimudu nwotwe no
Yesu Kristo ba wo botai bi se obeyi agya no adi ade a kire yin enu nti oba aye no obesi agya no anamu ewa asasi so ha eyi agya no suban ne bra ne do ni su ankasa e de kire ye
Yohani asempa no yete ye ba akonyimo edu nwotwe no obi nhunu onyankopon pen oba a owo no kro no a oda agya no kokuam no ono na wayi no adi a kire
ose obi ani ho a wahunu onyankopon pen na mmom ne ba owo no kro na oda no kokum no ono na yi agya nyankopon adi a kire enam so oba so obeyi na kire na onam agya no din mu nti na otimi di din nyankopon to ne ho so ti na Matthew chapter 1 verse 23 na ka se akora e be wo no ye be frɛ ne Emmanuel na na se kire ne se God with us onyankopon ne yen ewo ho we enu na yesua Micah chapter 5 verse 2 Then asem na wo Micah chapter 5 verse 2 ho.
Na wo Bethlehem I wo Ephrata. Wo a wo so se wo be fra Juda mpimpim mu. Wo mu ara na obi beba ma me na wa be ye Israel sudifo no. Na na se Ephrata tentwe di frida a eni ase enamu.
Enura ye hunu text yi se ye nuanu memendafo eye seven day Adventist. Omoka asem bi a enokwasem ni entwasumu mu. Ta entrance mum ne se yadi kan aka akere se yaka memenda fo na nkyere se yenka ho yen remnant evangelistic center fo ye ye memenda fo amapa na ye ye kura nananom gidiye mu nye ne mafo gidiye yi
saa
wo hu sade bia ye modern ana na wie ye ba na ye ye kura tete atempon num se ne Yeremia kan ye no monko na monko gina monko hwehwe tete atempon no na fei mom nyina ho every say ho na nkwaje ye wo Enu nti ye tu yenuanom nyinaafo se tete atempon no de momma ye ni mpa so da biara da efi se emu na enkwaje wo Yeremia etrinsia enyimu a eyedunsia no
se awurade sie nie
ose ne sen
monko gina akwan so
ehn
na monhwe
na yenhwe den
na mo misa tete atempon no
ax bisa tete atempon no
de akwanpa no wo
na tete atempon no ho na kwanpa no wo
na momfa so
Na fe follow it.
Na mo benya home ama mo kra.
Ah, na wo mpe we.
Na so wo se.
Na so na mafo ese David. Ye pe morning one. Enti Remnant Evangelistic Center for. Ye ye memenda for ama pa. Na na ne Yesu ye memenda na mafo die. Sa wo hwe sa wo school no a. Ye Sunday, April 6. No edisua ode ba ye no. Okaka sa bi te se. Mika etrinum enyimu a eye mienu no asempo bi wo ho a ne nkyerase ya dempa ose se ukọ Hebrew kasa no mu a saa kasafua mosa James kyerɛ ase sɛ going forth na reverse standard version no kyerɛ ase sɛ origin no asiefo kyerɛ sɛ in Micah chapter 5 verse 2 is not easy to translate
asemfua mosa na se ai wo Micah 3 num temumie no no ɛyɛ asemfua bia na se kyerɛ yɛ den
adentin na na se kyerɛ yɛ den efiri sɛ wa kyerɛ sɛ yesu no ɔbɛba no na se efiri tete ntrede na kyerɛ sɛ yesu wo ase ɔwɔ beginning na asiefo yɛ kɔ gye trinity yɛ den ti ɛden mayɛ nse yɛ bɛgye atum sɛ yesu kristo ɛwɔ mfiti ase yɛ nanso kɔ bible mu a ɔkyerɛ nse ɔwɔ mfiti ase yɛ na ne mfiti ase yɛ no ɛba yansa na bre ɛba yesu kristo ne bɔ bre enti wontumi nka kyerɛ nse yɛ wo no 1915 1918 ana sɛ 456 bc ne AD num wontumi mfa nka ho ɛfiri sɛ bre nya maayɛ no na ɔwɔ hɔ enti ne yɛse nase firi tete ntrɛdɛ firi na ɛni ase ɛwɔ na mu na ɛno sɛ asiefoɔ kɔgye tum saa na ɔmo asɛn akɔtete atempɔn no so ɔmo so pɛ nneɛmafoɔ deɛ enti na ɔmo akɔgye nyame baasa korɔ na sɛ yesu kristo yɛ nyame na ɔwɔ tumi te sɛ agya no a yɛhunu sɛ agya no nni mfiti aseɛ ɛbɛyɛ dɛn na wakɔka sɛ ɔwɔ mfiti aseɛ ɛno nti ɛha ayɛ den ama nneɛmafoɔ memenda akwanhwɛfoɔ sɛ ɔbɛyɛ dɛn agye ato mu sɛ text wei ase kyerɛ nyɛ den ase kyerɛ bɛyɛ den ama no ɛfiri sɛ kwanpa no yɛampɛ yɛapo ɛno nti ɛbɛyɛ den ama yɛ yɛsua biribi wɔ Isaiah chapter 9 verse ɛyɛ 6 no
odiyifo Isaiah nwoma no ɛkyɛ yɛ nkɔnyim a ɛyɛ nsia na wawo akokɔ ama yɛn wama yɛ no ɔbɛbanin na n'ahenni bɛda ne mmatiri so na wafrɛ ne din sɛ nwanwa ɔfotufoɔ onyankopɔn tumfoɔ daa gya asomdwie hene
wiɛ ɛha nso yɛahunu biribi sɛ yesu kristo yɛ a yɛbɛwo ni ɔba a ɔbɛnya din na ne din a yɛde bɛfrɛ no no yɛbɛfrɛ no sɛ ɔyɛ nwanwa ɔyɛ futufoɔ ɔyɛ nyankopɔn tumfoɔ na ɔyɛ daa gya wei ɛho asɛm a ɛden ma yɛ nuanom memendafoɔ kakra nyɛ memendafoɔ nko a church of christfoɔ afei yɛ nuanom assembles ne pentecostfoɔ nyinaa ɛfiri sɛ sɛ yɛkaa sɛ yɛbɛfrɛ no onyankopɔn tumfoɔ no nti ayɛ den ama wɔn sɛ adɛn no a obi a ɔyɛ ɔba ɔbɛsen ayɛ onyankopɔn tumfoɔ enti ayɛ den ama na wɔn werɛ afiri sɛ yesu kristo ba asase so no sɛ wokae exodus a ɛnura yɛhwɛ saa nneɛma yi nyinaa ɛhunu yi na nnɛ yɛsi yɛ so yɛ ho so kakra ɛnam sɛ saa nsɛm yi hia nti ɛni sɛ yɛbu yɛ nigu so saa wokae exodus chapter 23 a yesu kristo ba wiase no dɛn na n'agya ɛka faa ho ɛnyimu aduonu ne aduonu baako no
hwɛ meresoma ɔbɔfoɔ adi w'anim akɔhwɛ wo ɔkwan mu
onyankopɔn de israelfoɔ afiri misraim ba na onyame hyɛ mose ne israel man nyinaa bɔ sɛ meresoma me mebɔfoɔ me awurade mebɔfoɔ ama no adi w'anim akɔhwɛ ɔkwan
na ɔde wo akɔduru deɛ masiesie hɔ no
ɛfiri sɛ wo nkutoɔ wonhu kwan nkɔ ɛno nti bible kyerɛn wɔ ɛyɛ korontofo nwoma a ɛdi kan ɛtiri du no sɛ yesu kristo dii w'anim anadwo ɛte sɛ hann na awia ɛte sɛ mununkum na ɔkyerɛ wɔn kwan toa so ɛ
nyimo a ɛyɛ aduonu baako hwɛ hwɛ yie wɔ n'anim na tie ne ne
ɔse hwɛ yie ɛwɔ n'anim tie ne ne o
mmere ntia no
na ma mmɔpɔ sɛ yesu ka sɛ fa bankum a so mɛfa nifa te sɛ neɛ nnɛ nneɛmafoɔ yɛyɔ ne awurade yesu sɛ meyɛ onyankopɔn ba ɔm se daabi ɔso ɔyɛ onyankopɔn ɛhɛ
na ɔremfa mo mmarato mfiri mɔ
mo ɛde nti ɛfiri sɛ ɔyɛ mmɔborɔhunu nyankopɔn ɔde bɔne ne mmarato ne mfomsoɔ kyɛ na bem deɛ ɔma ɔbɔnefoɔ ni bi
ɛfiri sɛ medin wɔ ne mu
ɔse bɔfoɔ a mebɔfoɔ a mesoma no no he will carry my name with him medin ɛwɔ ne mu enti sɛ awurade yesu kristo ba asase so ne yɛfrɛ no onyankopɔn tumfoɔ a ne nwonwa ɛwɔ he ɔse yɛbɛfrɛ no daa agya yɛnim sɛ yɛwɔ agya baako pɛ yesu kristo ka matthew asɛmpa sɛ momfrɛ obiara sɛ agya ɛfiri sɛ yɛwɔ agya baako pɛ na ɔka kyerɛ sɛ yɛbɔ mpaeɛ a yɛnka sɛ yɛgya a wowɔ soro na ɛyɛ dɛn na yesu kristo ɔyɛ ɔba no ɛbɛyɛ daa agya ɛne yɛsua no wɔ Isaiah chapter 8 verse 18 hunu sɛ ɛma a agyade ama no no ɔne wɔn na ɛɛba soro na yɛsua no hebrews chapter 2 no nso hunu sɛ ma wode amano no wabeye won nyina agya enti sane amano nyina anya honam kro no na etwa se ye agya oye ye nua oye ye adamfo oye ye sofo panyin oye ye hene no na dimafo no ono nso onya saa honam no bi enti se yakasa da agya oye da agya ede mayen ifri se nyame nam no so na boyen na onam no so na ati yem kwa enti se ye ma no se da agya yemfom ye wie yesua baako biem na ano ehipa ewo John chapter 3 verse 16 na ne hon ye betoa afri John chapter 3 verse 16
na said yo nyankopon do wiase ne se ode ne ba wo no kro no mae na obiera o gino die no anyira na wonye da ankwa
said yo nyankopon do wiase ne se ode ne ba owo no kro mae na obiera obegi na di no wanyira na wonya da ankwa ani kasampani obi a obegi Yesu Kristo adi no anya de a obeyira na obenya da ankwa wie yehunu se kasafua onyankopon ba owo no kro no Hebrew kasa Greek kasa e frɛ no monogenes na ye de ka saa kasa yi na ye kasafua mienu na yaka bom aye no baako kasafua mienu a ye monogenes na yaka bom a yaye no baako a ye ka ne se nyankopon ba owo no kro na saa kasafua yi ani kasam a wom ne se ene wona wogi nyame baasa kro di no nyina ahunu se empendodo asa kasafua we hye ho no trinity no nya nokre every se se kasa na se kire ne se nia owo no kro the only begotten ya mono kire ba akope na jins kire nia yawo no enti empendodo akasa we wo ho no enya de a nyame baasa kro no di mu enu nti ne bible amuma suafo aye theologians afanya nsakwanya person modan aye greek kasa no enti se omo ka kire nse monogenes kire se unique na minuye greek fo amode omo kasa a omo ka omo kasa da na se monogenes ase kire ne se the only begotten nia ya wono kro oba ya wono kro wo fri america now fri spain now fri russia uko sunya kasa na o se sa se kire no nyante sa na na se kire ne se ne edi mu
are ho
ne ade le kasa na wo a wo sunya no wa ne nim ade no wo fri america o na wo fri england na wo fri spain na wo fri russia wo fri australia na mo akoko sunya greek kasa na nipa mo ko sunya fri ne nche no o se monogenes kire se the only begotten son wo ba ya wo se sa kasa na be hawo enti wa fo nyansa kwan ya se kire unique hey he has off we ya bio minu anom ne ye kan no obi ti kwan che obaga jiro se na wo japa se ko sunya greek da ben na wo sunya nguma da ben so fo obi ka kire se ye ko sunya nguma no na te banchi ase do banchi na afi na obe ma men kire wade wa ko nyame asem no ye mfa nguma sunya wo ye sunya no school yesu ba na pharisee fo ne nguma sunya fo bebre wo ho enso na omunim kire asem no enu nti emri bi Nicodemus wiawia ne ho kɔ Awurade Yesu nkyɛn yen kan John chapter 3 owiawia ne ho kɔ Awurade Yesu Kristo nkyɛn na ɔkɔe no na ɔkɔka kyerɛ ne sɛ Awurade Yesu ye yenim sɛ ofiri agya ne nkyɛn soro na aba sɛ ɔkyerɛkyerɛfoɔ na Yesu hunu sɛ nyɛ saa asɛm no kura ne hia no enti Yesu ka kyerɛ no ɛwɔ verse 3
Yesu biase no sɛ na kura me sɛ wo sɛ wangu obi foforo a ɔrentimi nhunu onyankopɔn ahenni no
na Yesu ka kyerɛ nsa Nicodemus sɛ yangu obi foforo a ɔrentimi nhunu onyankopɔn ahenni no tie asɛm a Nicodemus kae
Nicodemus no sɛ ɛbɛyɛ dɛn na onipa a wanyini obetumi awo no obetumi akɔ ne na yam biem na wawo no
ɔkae yɛ pɛ na Nicodemus den kɔ logic system sɛ obi a yɛ wo no deɛ sɛ baa ne bari mahyia mu wɔ nam na wafaafuro na wawo no na akɔra nso da yɛfunu mu a Nenka sɛn no yɛfrɛ no evergreen. Okun amukure yɛyie. Na obi a yawo no amɔ na nyini ne bɔdwe sɛ prɛfom farasini. Nenka sɛ ya yɛ den te sɛ ɛy asphalt. Ɛyɛ den na ɔkɔ ne maame yɛm yawo no. Tie mu ayɛ Yesu de ma.
Yesu bia sɛ nɔkra nɔkra mesɛ mo sɛ wɔmfiri nsuo ne honhom mu anwo obi a Orin to me shen nyankopon ahinienum.
Aha.
Dia wofri ahonamu awono no ye ohonam. Na dia wofri honhom mu awono no ye honhom. Mma no nya mo nwanwa se. Mere ka mi kira wo se, etwa se wo wo mo foforo.
Aha.
Mframa boko faako a opɛ.
Mo.
Na wote ne nka. Na wunni mfaako a efri. Ne faako a erekro. Saa ara nso na obiara a wanwo no firi honhom mu no etie.
Wanwo no firi honhom mu no tie. Enti number 9 Nicodemus ka sai
Nicodemus bia se no se ebe de na yenum aye ho
nipa wasua nhoma kura PhD no wasua nhoma kwa animu ne Yesu kan ne na kan honhom asem no or the logic statement no komo enye ye apply a scientific method enye ye apply a laboratory method enye ye enti ono a consider no bi sai Yesu se ebe ye den na yenum aye ho Yesu manim wi aye
Yesu bia se no se wo ye Israel chachirafo na woni yenom
wo ye Israel chachirafo abo degree kura PhD woni yenom ay ayura ho sam wo anuanom ne ahia pa ne se se yesu ya tro sam ayem fa school sam mam every se nyame ye nsua ne ho asam o school nyame yi ne ho adi ene de kire yen
sa
ene ntimi nua ba me ne bari ma ye ko
nokra me se wo se de ye nim na ye ka na de ye hunu na ye di ho adanse ye na nso mo nye ye na adanse ye no
nokwa sampa yesu se ne ye nim ne ye ka eye nokre ne anyame ye ya kire ne ye ka nya ne wa kwosua free professor ho e bia na o teacher nokre o kire wade no onye nyame ni na o ye na adwuma nya na no aduane ene nti ye ba kasafua monogens no so na fe ya ba behwe ene nipa webre ya fa nyansa kwan es sasa kasafua se be ya Ense Awurade Yesu Kristo. Yehunu se Bible mu no Isaka safua monogens ana Nyankopon ba wawo no koro no. Eba mu efa Yesu ho maako maako mprenum. Na empremie nsa e Lucas mpa na preko aye Hebrew etiri du baako. Na no ehwe ne nyina mu hunu se ne nyina ase kyina gyina ho ma oba wawo no koro. Koro pe oba ya wo no koro. Edi so bi be ka kire so ejina o ma unique obi o ye pe o ti se ya na nada na o pe so o daada o as ye fo mu ntie me kakre ni ewra wa ti kafa sa text yi ho so kind signs of the times May 30th 1895 o se God so loved the world that he gave his only begotten son not a son by creation as were the angels nor a son by adoption as is the foreign forgiven sinner but a son begotten in the express image of the father's person and in all the brightness of his majesty and glory one equal with God in authority dignity and divine perfection in him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily yeba ni abadoso sasemi ne mimi ndakwa mefo ye jiri se Ewra white nyame nam no so eyi nsem bebre kire no na oyo nyame difo na obi oyem minda ni amapa bi ya tie sasami sabio abe fofo ana modern Seventh-day Adventist for no muntie ewra white say said yo nyankopon do wiase ni se ode ne ba owo no kro maaye ne ba owo no kro nyasa obo no te se ne obo abofo no ana se oje no tumu te se Oba de se fo no a se na japade no san frɛ no je no tumu no. Nemom oba owo no koro te se ɔno ani suban so se ne nsa so. Na Kristo ese na ja ade nyinaa mu ani onyam mu ɔne na ja ɛyɛ koro ɛwɔ tumi mu ani onyam mu ne kronkron yɛ mu. Na onyame su nyinaa egyina ne mu. Ɛna yɛ bɛfa saa asɛm ya memenda fo ta aka se Yesu Enam so ɔne na gya no nyinaa yɛ pɛ ɛwɔ biribia mu nti ɔyɛ nyame na yɛhwɛ nie nti a aba ne na gya yɛ pɛ what be da hoba ne na gya what say ɔmo yɛ pɛ da yɛnkɔ na fɛ yɛnkɔ nkɔsua na yɛnhunu ne yɛ nyankopɔn ka John chapter 5 verse 23 no kind verse 23 no mame
Yohane asɛmpa no yɛ nnum nyimoyɛ aduonum yɛnsa sɛ wɔn nyinaa ni ɔba no ni sɛ deɛ wɔdi agya no ni no dia oni obanu ni no ni aja a osuma anu no ni
ezie fo kire yen se sa text John chapter 5 verse 23 no kire yen se ni oni obanu ni no eni aja no ni enti wonyina ni oba no ni sane yodi agya no ni no kire se agya no ne ba no ye pe bibia mu na ade ba kwa ye mu wapa se metwa saba school num teachers edition page 21 no asama e wo ho no mewira ho ye pa se memenda kwanwefo pa na ne de ye ka text a ni ye dwane taxi every say wako yi verse 23 wan kai verse 22 no 22 no kire ni enti a agya no ne ne ba ana oba ne ne agya ye pe kan John chapter
Johannes ampara te ye num nyimo ye aduonu emienu ne aduonu miensa no na agya no nso mu obiara aten na ode atemu nyina ahye oba no nsa se wo nyina ni oba no ni
me pa che wo se agya no ne ne ba no ne agya no ye pe aden ti no obi na asan obi adwuma aden no obi na sign obi adwuma aya agya no pese ne ba no ne ne bae penti wa ma ne so amana ni onyam na enam san ti oba no so abrɛ ne ho ase ahye ne papa ase aya me ho ase me menda for ka ase yenko kan verse 23 no no ja 22 no every say aya component ebom 22 no na be kire ose agya no na ama ne ba no so ahye ne ni onyam se one ne nyepɛ enti so ko kan ba bi one ne yepɛ na se ye ye one ne yepɛ no wan kan dia na te se sabio sabio wasa a kapuma mo me pa cho ose yen kan text we aye John chapter 10 verse 30
Yohana sampa etre edu no nche mo adiasa
aha
mene agya no aye baako
me menda fo gina sa text yi so na no makoga ama yakoka nyamsem se nyame ye baako na ba bia me kokan nyamsem no me menda fo ho pa nche o mo na so na Sunday mu ho na o mo nyina ba bia sofo mienu omba na me kire se nyame ye baako a na sofo baako asore se nya omo ye mienu omo ye miensa na Yesu Kristo ne ne yetoso mienu na mso o ma me text baako na okoyi nkura nkura text yo I and my father are one nene mo agya ye baako eno na ne subscribe teacher edition eye page 21 no ejina so se eyi kire se Yesu ye nyame na o ne agya ne ye pe aya na ye mo wase me menda fo ye pe se yetu mfuturo gu ya safo mani hwe verse 29 no den no kan san no ba 30 no
maja odi won e ma me no e ye kase sene no ma nyina
maja odi won ma me no ye kase sene ne ma nyina enti na ja no ye kase sene no ankasa na mom enam se je na pega no nti verse 30 o kan ne sen
me ne agya no e ye baako
na Israel fo te ye no om se ye nti bi da verse kan ko se verse 36 no ma me
ena yuda fo no tase abo bio se wo de besi no Yesu ebuya won se mma papi ena mayo makiremo a efiri agya no nchen emudie wo hen nti ena mbesi me yabo yi yudafo no ebuya se enye nyuma pa nti
ena yebi ye ku sen
na busu sem ntira
na busu sem ntia de ntia
na wo ye nipa eya wo ho se onyankopon
wo ye nipa no wo ye wo ho se nyankopon Israelfo de no mo nim se Yesu no eye nyankopon ba no a enti omuka ten se wo ye wo na no ada carpenter bai wo ye wo ho se nyankopon then na Yesu kan
Yesu ebuya won se
aha
won twere no mo mra no mo se me ka se moye anyame
aha
se wo frere won a onyankopon asem ba won chen no anyame na won tumi anse atwere no a
Mose Yeremia Isaiah no ma onyankopon asem ba won chen no whenever they are acting on behalf of God na they carry the name God omo fa din nyame sabre no no omo ni nyame ayepe ye frere Mose nyame atemuafo ye frere won se nyame enti se menso me gina nyankopon anan mu a mena ne ye pe wa ma me so aduru sa gina pei se mont en sititefo na abo a mena mbesi me abo Yesu to aso sei o kire mu
adenti ena moka de agya no ayi no kronkron na wasoma no wiase no eho se waka abusu sem enam se me ka se onyankopon ba ne me
ah me mendafo mu nim se John chapter 10 verse 30 no nkyere se Yesu e claim equality Yesu e kasa oni ne jane ye pe on the contrary se e jane na ama ne so enti verse 36 no wa kire mu se aden na me ka se
dia
o nyankopon ba ne menti mo pe se musima boyi so fu mi bi sa o sa text ne ni won akoka 30 no wo kan 30 no wa mu 29 no na akwa na oni ne papa ko wi adwan no na o mo hwe benkum hwe ni fa hwe a o mo ni hwe o mo ti na o se bi e ma enti akora tu amrika ko san no na akora no bi sa san na wa hwe soro ompeje omoni na nyame hwe omno se yankofie Wako kan verse 30, verse 29, 36 wo. Adena meme ndafu ya pesi ya dan asem nani. Ko John chapter 14, verse 7, ne verse 9.
You know asem pa e je du nani mo ye enso ebepem enkro no.
Enso ne nkro.
Se se munni me a anka mohun maja no nso na every ne munni no na mohun no.
Yesu se se munni me anka mohun agya no. Meme ndafu pesi ya de kire se. Enam se Yesu ni agya ne ya ba ko nti. Uhuna wahu eja no e or claim equality to aswe
ni moya nkro no Yesu se no se mene mu wo ho dadai munhunu me ana Philip de wahu me no ahu eja no na adenti na wo se kireyen eja no
meme na fo kire se verse 7 ne verse 9 no kireyen se Yesu ne naja eye baako na omo ye pe na tie sa asem ya esripa kana me hwe se answer na ebeko verse 7 no ke ebeka verse 6 then na what verse 6
Jesus say no say me ne kwan no no kwan no ne nkwan no obi mma agya no nchan ye se onam
Jesus say o ne agya no ye pe o say so obi person o kwa agya no nchan a o ye kwan o fa ne so ne kwa ho na menua e kwan ye kwa kato ni kato e mo ya de kro signboard na e kire o kato kwan ene kwan no ya de kro. Yesu say verse 6 o oh. Na waja verse 6 no akọ verse 7 hona ye odenti me pa cho kan John chapter 14 hona kan eye verse 28 no mame
what is say maka makire mo say merekọ na meba mo nchen se mudome a anka mo ani bagye se merekọ agya no nchen every say maja no ye kese sene me
me je say John chapter 14 no in a component no echro se magya no ye kese chen me me ye kwan a ekwa agya no ho no nya me a me ne agya no verse 7 no verse 9 asam kakra okoka ye nti na me mendafo agya the whole chapter no ho akọ verse 7 and 9 akoka akire en se agya no ne ne ba no ye pe enu anom hemfa no ye achro sase mi enya ni wusem enya yure ho sem
are ho
mudia montina son demu osa ne na adam na we nyina mo ni da ho na mo san demu tira kwa shenku asomase adan den ne ha mo fa wodi anyame de ma mo no mompe ei na ye kwa ne se niye
sorry
nyame nhu ye mopo
amen
menua ko aye chapter 17 verse 5 John chapter 17 verse 5
na afei aja fan mo nyama me wono nchen ansana ubo wiase no ehye meara ehye me wara wonchen
fa an yo nyama na me wo wonchen ansana wo ubo wiase no hye me wo wonchen meme ndafo se sa text yi kire se he claimed to be God. The difference between Christ and every other person is that he is God. He claimed to be God. Him fa na Jesus Christ claim to be God. You been see that one single text could have been ho. Na asama wo jina so say Yesu no ka se oye nyame no. Any text is ama yi o. Enya wira ho sem.
Are ho.
Meme nda fo muti asom da mu sua de wei. Mu nyane nyi mo kra nkwa. Ej, enko asom na mo pe.
Eh.
Mo dan mo hosa Church of Christ, anasa Roman, anasa Methodist. No kra bo da ho fan no mo mpe. Him fa na Yesu claim to be God. Him fa one single text. Yesu Ben, he never ever claimed to be God. All what he said is, I'm the Son of God. Me ye nyanko pomba. Adena neme minda for moka asem, eshe Yesu ano. Na John chapter 7 verse 5 no, Yesu say, and yo nyama name wo unche no, fashame ansa. Sa asem we chile se, Yesu ni neja ye kro. Omu ye pe, omu otumi kro. Minu ya kain verse 1 to 5 no mami. Na mintimi ngu, niye eha ezie fuwa, and then here to text num ye in it say as to bremre. Yam kwe.
Yohana sampa etudun sun chemba kusinun no.
Uh-huh.
Yenum na yesu kai na omananiso echrosro. No can say. Aja. Don't no do. Shao ban munyam.
Debi shao young kwen yo nyam.
Shao ba oba.
Shao nyan yo nyam.
Nyam.
Na wahasa shao nyan yo nyam. Shao tipe yen yo nyam. Ah. Na den a meminda for motisa. Uh-huh.
Shewuba anuonyam na obanonso asewanuonyam.
Yesu se, uye eja me yoba. Yesu emphasize was I no kwasa mi so more than 300 times in the New Testament say or your ba. Never ever did Christ claim equality with his father. Ejano ne manu so enti ejano ne kasa or se me banu ne me yape every so shene ni unyam enam so obanu nim se ye manu sunti emiri bi okane ne onene ja asama no waba fam tie ni okato aso
said ye woma me honam enyina so tumi
when the manu
ejano
na obi anene tumi yape no so ma tumi
eh
obi anene tumi yape wo ye president me ye president no bi na chiro bi adwuma
mhm
enti ne ye fa president ani ye fa vice vice wo ye adwuma eduru president na ase wo nuru ne koto dwe kura
mhm
enti said ye wo agya no o ma me honam nyina so to me no
na
je se to me no wan ade ma no
onyankopon
ah aha
sir adie biara wo de ama no no o ma won down enkwa
enti nyankopon ama ne mba senia Isaiah chapter 9 verse 6 kan ye no se o ye daja wa ma ne ma no se ma bi ama me no wa she me se me ma won down kwa
na ye any down kwa
na se obi pe down kwa we na ese ohunu
se wo be hu wo no kure nyankopon kro no
ho mo kan verse 5 verse 3 no ka se yesu no ase ye wo no kure nyankopon kro 1 ehe
ne dia wo suma no no
na obi o ne ne ye pe no na o suma no Yesu no akyerɛ yɛn ɛwɔ John chapter 15 menu ya kan ma me ansa no yasɛ aba wei so John chapter 15 Yesu akyerɛ yɛn pefe ama mu ada hɔ sɛ akoa nsene ne wura na ne yɛ soma no nsene ne a ɔsoma obi na sɛ asɛm wo mu da hɔ a me hu ne ntia ɛsɛ sɛ memendafoɔ gye akyinye ken kan ma me a
Yohane asɛmpa no ɛtira ɛyɛ du amiansa Ni mwa aye du ensia no.
Uh-huh.
Na kwa na kwa mese mo se akwa nsene ni wura na osomafo nsene dia osoma no. Se mu ni yenu na mo ya nhira no
mo. Mo. Verse John chapter 15 verse 16 so mami.
Yohana sampatre ye dunum ni mwa aye du ensia no. Enye mu na mayimo, enye mu na mwayime na me na mayimo na mede mo masi ho se monko na monko so aba. Na mo aba no atena ho na biri biara a mo besere agya no medin mu no o de be ma mo
enti akwa nsene ni wura na ne esuma no eso che ne ya suma no yesu no anak mai sa principle yi enti so o gidi se agya no ne suma no wo verse 4 no
me die ma she won mo nyam asase so
biye
adwuma a wo de ma me se me meyo no
mo
na afei agya Fan monyama me wono wonchaya ansa na wobo wiase no ehye me wara
Yesu mpae bo no se adwuma osoma me se me meye no ma ya wie enti chema ni onyam agya no chema ni onyam ko Philippians chapter 2 ho Philippians chapter 2 na ye hwese o ye wie no o sori firi awufuom no agya no chema ni onyam Philippians chapter 2 kan firi verse 5 ekos verse 11 no mame aya ade ehia me pa
mo ma adwuna ewo Kristo Yesu mora Nuara entra mumubi.
Ehe.
Ono na uwo nyankopon tibi amdiye.
No kwa sem.
Nansu wa munu sem faso diye seo niyo nyankopon se.
Ehe.
Nemo atu ni hon pain faa kwa tibi atu ni hoso. Dani nipanse soo.
Mm-hmm.
Na seo yon adiye faa eno. Uhununuse nipa. Obre ni huwase. Eye sitiye diko si uwo mu.
Mo.
Asenu ya hon uwo mu.
Obe wunu no kase. Ejei. Ejuma ade maa minu mewiyo. Enti seme niyo nyam. Na asenu ya hon uwo mpono. Ojeto ni hoso.
Verse 9. Enu nti na onyankopon so ama no so kese.
Ah, meme na fo munyi text in free Bible mwe.
Na wadun no din a ebru din nyina.
Terence, mo amuji nya me ba sakrodi. Munyi text in free Bible mu. Munyi free mu na masem no mra mu. Se Yesu ni agya no ye pa, ane na agya no na ama no so ntia. Kwa so kan ye.
Enu nti na agya no so onyankopon ama no so kese. Na wadun no din e bru din nyina so se Yesu din mu e na osorofo e ni asase sofo e ni asase asefo nkoto dwa nyina enkoto
enti sa oba ka kire me se yakoto agya no na yakoto Yesu nti one ne ye pa na se ote ase ye magye atum se one ne ye pe na mo one ne ye pe on that condition se agya no na ama ne so nanso nya sa na moka o moka kire se enam se one ne mfie nyina ye pe obi nche obi firi tete no nti No, ne ne yepe. Na bi, Yesu ne na gya yepe every say agya ne na ama ne so. ɛte sɛ obi ade hene na wayɛ mmerɛ na ɔde ne wafase bi asi ne nan so ɔno nso yɛ frɛ ne nana ɔyɛ bibiaa ɛwɔ nana no din mu na mmom nyɛ ɔno ankasa ne nyana no asɛm yi
verse 11
ɛhɛ
na tɛkrɛma nyinaa mpam ɛnka sɛ yesu kristo ne awurade ɛma agya onyankopɔn ne onyam amen
yɛnkɔ yohane nwoma adi kan ɛtiri nom
Yohane nwoma adi nkan no ɛtiri yɛ ɛnum nyimɔ yɛ dubaako ne dumienu no
ɛyɛ nɔkora sɛ wɔn a wɔba yesu nkyɛn no nyinaa no agya no ahyɛ no sɛ ɔmma wɔn daa nkwa yɛnkɔ ɛ
na yei ne adanseɛ no sɛ onyankopɔn no ama yɛ daa nkwa na nkwa yi wɔ ne ba no mu deɛ ɔwɔ ɔba no wɔ nkwano dia oni nyankopɔn ba no ni nkwano amen mo
enti ode enkwana mayense wa wo nyankopɔn ba no nyankwa wa wo ni nyankopɔn ba no ma nyankwa meme ndafo eka se yesu kristo ni enti ane ho ehu nyinaa ne se ɔne agya ne ye baako ne se ɔno a wo nkwa e wo ne mu a odidi juma enti ye kan ba bi te se Se Yesu ni agya ne ye pɛ efiri sɛ ɔno a wɔn kwa ɛwɔ ne mu. Kan ɛyɛ John chapter 5 verse 26 no mame.
Na sɛ deɛ agya no ɛwɔ nkwa ɔno ara mu no. Saa na ɔde ama ɔba no nso sɛ ɔnya nkwa ɔno ara mu.
Ɛyɛ dɛ na Yesu nya nkwa ɛwɔ ɔno ara mu.
Agya ne de maa no, ne papa.
Ɔno a asiafoɔ sɛ ne papa ne de maa no.
That's right.
Ɛdɛ na meme ndafoɔ ne For that matter, Trinitarians, mo ba sɛ mo gye Yesu anu si baabi bɔne. Da obɛba no oba no opue no obisa sɛ meka kyerɛ sɛ kasa a wo bɛka sɛn. Mo gyina soɔ ne sɛn. Bible mu nsɛm yɛ nkwasɛm agya ne de ama yɛn. Na beyond this ne yɛ bayie. Obi a bɛsa ɔtra ne Awurade aka no ka bibi foforɔ no ɛyɛ bayie. Awurade de ama wo. Anuanom.
Verse 23.
Ɛhɛ.
Sɛ wo nyinaa ani ɔba no ni. Se dia wodi agya no eni no dia oni oba ni ni no enni agya no nso eni
yan kan asembi mfiri sabbath school no second quarter page 21 teachers edition o say John chapter 3 verse 16 is an excellent summary of the nature of Christ. He is God's son, coexistent and co-equal, sent to provide eternal life to all who believe. Anuanom asam ya ye kan ye no ezie for say Yohane asam patri miansa nyimudun sia no aye asam edimu a ebo Yesu su enyina atofa e de mayen se oye nyankopon ba. Anuanom moti ni ye. Omo omzo oye nyame no omo asen abo no tofa se John chapter 3 verse 16 no bo Yesu asam nyina atofa se oye nyankopon ba. Me yana wo mo ya drink ase pa ti nya bi ani ho na awira wo sam ne se o se text ne kire se Yesu ne na gya free tetentre de na wo nyina ye pe na eno na me pese me bisa asie fo se John chapter 3 verse 16 no hin ehye kan John 3:16 no maye na yen hwe se ba bi wo ho a kire se wo nyina ye co existent ne co equal
yo hani asem pa no etre mi ansa nyimo ye du nsia no Na sɛde Onyankopɔn do wiase nie sɛ ɔde ne ba a ɔwɔ no koro no maa ye na obiara a ɔgye ne die no anyera na wanya daa nkwa
sɛ text yi ko kan wie koraa ɛkyerɛ sɛ nea memendafoɔ kan ne ha yɛ torɔ ɛnyɛ nɔkorɛ ɛyɛ dɛn na ɔmo nyinaa yɛ pɛ ɛfiri na ɛni awieɛ bere a ɔkaa sɛ sɛdeɛ Onyankopɔn do wiase ni sɛ ɔde ne ba a ɔwɔ no koro ne ba a ɔwɔ no koro no kyerɛ sɛ agya wɔ hɔ ansa ɔba ba na ɛdɛ na ɔma ɔnyinaa ɛmfie anaa sɛ ɔmo nyini ayɛ pɛ sɛ ɔkaa sɛ sɛneɛ nyankopɔn do wiase ni sɛ ɔde ne nua maayɛ de a anaa ɔde nata ɛmaayɛ a anaa sɛ ɔde ne wɔfa maayɛ de a na kɛ yɛte aseɛ ata mpo bi kyɛn bi ata ntaafoɔ koraa bi kyɛn bi na menhunu nea menka biam asɛm no nyinaa bɔ m'anom tie nea memendafoɔ kae a awerɛ hɔ ase fem na menye ni sɛ memenda akwanhwɛfoɔ som bɛka saa asɛm yi me nua kɔ april 10th ɛyɛ Yahweh da no and there is more saa na adesua no wato atifi asɛm ɔka sɛ yesu ne nyameyɛ ɛho asɛm na ɔka sɛ ɔtoa so akyerɛ mu Yesu nyame ye ehu adwuma eye ya woda no ose yemfa ne se yesu ono de agidi se yesu ne naja eye pe na ogina texts we num so momye ntu american kan texts no hwe ah ochre se yesu ne naja ye pe. Take a look at the following passages. What do they teach about Christ's divinity? Niedi kan 1 Corinthians chapter 1 verse 10 verse 3. 1 Corinthians chapter 1 verse 3. Yesu ne naja ye pe o. Your text are asiefo akoyi.
Corinthians 1:10 ete ba konnyimo aye
miensa
adom ne asundwe a every yen agya nyankopon ne Awurade Yesu Kristo nkamo.
Anianom taxi dia mintimi hunu ye gia memenda foko yiye. Na na omo hunsa memenda asa fo mano petro samsua. Enti omo betimi dia ebrim woni so. Ko 1 Corinthians chapter 8. Na kain verse 6 maye. Na ye nhwe ye wo nyame dodo asen ena wo 1 Corinthians chapter 8 verse 6.
Korintofo ma ye din kain tire nwatwe nyimo ye ensia no.
Ehe.
Ye ndie onyankopom ba akopɛ na ye wo.
Ehe.
Agya no a no ma nyina afri ni mu. Na yen so yewo ho mano
yen de nyankopon ba ko pe ne yewo se ne yesu kan no John 17:3 say you are the only true God. Na Paul say yen Christopher de nyankopon ba ko pe ne yewo ono ne agya na enyama nyina afri ne mu na yen so yewo ho mano ne hwan
ne awurade ba ko
won sa wanka say yesu ye nyankopon ofre na awurade Lord. We have God and Lord. Ehe.
Yesu Christo wona ne so yo no ma nyina na yen so yenam yenam ne so wo ho
na ntu kan verse 7 na den oka
na nso sanim die yi nni nipa nyina mu
nsanim die nni nipa nyina mu nti se asiefo kasa se yesu ye nyame a enya wanwa enu nti na so ba 1 Corinthians chapter 1 verse 3 na no aka kire se
adom ne asundwe a every yen agya nyankopon ne awurade yesu Christo nkamo
mo ati asefo ne yesa mienu mienu pe awurade ye nyankopon ye agya nyankopon ne awurade yesu Christo na mo kofa ne yetoso miensa no wohe ho kan new testament kan Romans chapter 1 verse 4 1 Corinthians chapter 1 verse 3 2 Corinthians chapter 1 verse 2 Galatians chapter 1 verse 1 and 2 Ephesians chapter 1 verse 1 and 2 Colossians chapter 1 verse 1 and 2 Philippians chapter 1 verse 1 and 2 First Thessalonica chapter 1 verse 1 and 2 Second Thessalonica chapter 1 verse 1 and 2 First Timothy chapter 1 verse 1 and 2 Second Timothy chapter 1 verse 1 and 2 Titus verse 1 chapter 1 verse 1 to 4 Hebrews chapter 1 verse 1 to 3 James chapter 1 verse 1 and 2 O kan text is still nyina obeka atro se wate asefo mienu pe agya ne oba agya ne oba adom afri ye agya nyankopon ne awurade yesu kristo nkam enye agya oba ne hon kronkron se ne amamfo ta kan no awira ho sem be ni na asefo agyina so se 1 Corinthians chapter 1 verse 3 no kire se yesu kristo ye nyame ode ye ko 2 Corinthians chapter 13 verse 14 2 Corinthians chapter 13 verse 14 text ba kwa ni kapa no no
Korinto fomu a edin kan no
etridu miensa enyimudu nan
nyimo edu nan no
ehe
yen awurade yesu kristo adom ni nyankopon do ne hon kronkron yankofa nka munyina
aha may the grace of our Lord Jesus Christ na na roman fo ani je ho pa na zania yenuanom church of christ fo si peno dia yem ho na anuanom Paul on tro krata bi anka sada hwe Thessalonica fo nguma Thessalonica fo nguma den na Paul kan anuanom Bible sua do ye so nya bre se wo sua tro sem no na wahunu ni ya Bible no anka saka e fa no ho Thessalonica fo nguma e toso mienu trimie nsa Thessalonica fo nguma e toso mienu trimie nsa enyimudu nso ne du nwotwe no
me Paul nchia a mede miara mensa metwere a eye nsanchirene ne me nguma nyina mu sadia metwere no nie yen awurade yesu kristo adom nka mu nyina
Paul se so twro ne nguma na obewia ne oyene signature note no ne se enem se na Paul wo ani yade enti na ɔno ankyerɔ nwoma no ɔpɛ akyerɔfoɔ na ɔmo akyerɔ ne nwoma no ama no na ɔwie nwoma no a signature ɔde twatoɔ no ɔde noa ne nsa ne kyerɔ na ɛno nsa n'ani yɛ ne yɛ nti ayɛ na ne nsa nkyerɔ yɛ no ayɛ akɛseɛ na ɔse ne nwoma nyinaa mu no na mepɔ nkyea a mede me ara me nsa me kyerɔ a ɛyɛ nsɛnkyerɛne me nwoma nyinaa mu sɛdeɛ me kyerɔ no nie yɛn awurade yesu kristo adom ɛnka mo ɛnti sɛ ɔkɔ 2 corinthians chapter 13 verse 14 na ɔkɔka sɛ wanka sɛ yɛn awurade yesu kristo adom nka wo a na anim sɛ nyɛ paul nsa no akyerɛɛ no bia yɛn awurade yesu kristo adom ne nyankopɔn dɔ ne wo nkronkro ayɔnkofa no ɛnka mo bible ka ayɔnkofa ho asɛm wɔ bible mu sɛ kɔ 1 John chapter 1, verse 3 and 4.
You want to didn't kind it there back on you moya miensa nin nine. De yahu na yatia na yakachiramo. Na monso ni yen anya ayonkufa. Na yen ayonkufano, yeni a jano, nene ba yesu Christo na ewo.
Ayonkufani yene wai. A jano nene ba yesu Christo na ewo. Nya jawbano hong krong krong. Ko chapter 1:7 Mike.
Ni mua aye enso no. Na se yenam haimu se ono wo haimu no a na ye wo ayonkofa wo ye mu na ne ba yesu moja te ye ho firi bone nyinaa mu
ye ne agya no tena so nwe mu a ose ne ye ne ye wo ayonkofa na ne ba yesu moja so bete ye ho nti ayonkofa no ye ne agya ne oba enti se meme nda fo kofa text we ya na je se kwam bia so no omo pe ba bi de omo dua asata menu yakọ adi sem tredu no enyimu nsia no mame Revelation chapter 20, verse 6.
This am treading in Chemunsia. Nshirani cron croned your onya or four sorry edicanum. Safo no no reprenu any one suit to me. Nemum will be ye yankopon any Christo as of war.
Also obey ye wine, on yankopon ne Christo as of war.
Now one in a bedding in
it. Angas on bay yankopon ni yankopon as of war. No bay yankopon ne Christo as of war. Enti ya kosorwa. Ye kodi sofo ama nyankopon ni kristo nya nyankopon nya agya oba ne hon kronkron enti wa agye trinity dibia no ukwa wa unyame baako ba yira ye de ye kwa ye kosum nyankopon baako ne ne ba yesu kristo na wa wa dwen se ukosum agya oba ne hon kronkron no menyi ni se heaven ho na ukwa ye saade no ebi se bi ni ho meme nda fo hwe revelation chapter 22 verse 3
na musu biara eni ho bio na onyankopon ne egoma no ahinwa eno na ebesi mu
ayo wo sa mribi na me ne asie sofo eye edusua na no no wo station baako na me wo station baako na me bi sase ye hon kronkron no kra no se oyete asefo a ade na soro ho oni akonwa ote so ebi se bible kire se ye wo agya no e wo ahinwa oba no wo ahinwa ade na hon kronkron de nibi na asofo no ka se ore de ne omfa ho ne yia se wako dru heaven ho se won kronkron no te plastic chair so so te bench so se se ho ne de anya nasem na wa sofo a wo kira kira nipa kwan ede wo akọ heaven wonim ba bia wonyame no ote na wonim na dress wo ko dru a wo de ba kwan na no mo bo dawro wo shalom se ho wo bi firi ba bia ba ohwe obi na ngunu no na wa ba ka shalom se ye ntiam pe no ma no now heaven one over kwa kodina FM station bay. No wako peo nyanko pong. Nyami mm. Nguye mobo. Amen. A Christopher nyina muni msa yesu kwa suru no tia jan sadifa. Nasa hongu mnu ya tia sefu akonu ntibe nkum. Mwa tipense hong kron kron ntibe nkum. Nyami nguye mobo.
Amen.
Eni anum. Taksa ezi ya fuko yi ya Roma, Revelation chapter 22 verse 3 no chire yense. Si ya kwa suru wa musuo bie niho. Nienti ya musuo ni wano se. E jano kwa nya. Ne obana kwa nwa ne besim ye be hu ate asefo mienu omo nkan verse 1 na kan verse 1 no mame
na okire me nkwa so bonten a anitie sa ahwehwe a efri onyankopon ne egwama eno ahinwa no mu
mo sa ye kwa ye be no nkwa nsuo na nkwa nsuo no tene firi agya no ahinwam na afa obana ahinwam na abaye so efri se ono ne nipa ne agya no ntam jinafo ti nipa nyina efri agya no wono fa no so nani efri ya hono efana so. Wye. Kai Revelation chapter 21 verse 22. Asondai wa hwa na abini ho. Na wa hwa hwa ni asoro asondai.
Na manguno asondambira ewo mu.
Uh-huh.
Na aradinya nkupon. adenyina sutumfo ne agwama no ene na so dan
ose awrade nyankopon ne ne ba yesu a oyɛ agwama no they are the church over there me ne ayɛ nhwɛ saa de wi sɛ okay Seventh-day Adventist Bible Sabbath school na April 10th edi yɛ ne mu ba ayɛ ne dai April 10th okwasie ho kakra ose but imagine a situation in which the being we have come to know as God the Father came to die for us. Tina se dwen ho se oti asefo aye nyina ye nim so ye agya nyankopon no ono ne si ba aye na ko bewu ma aye and the one we have come to know as Jesus stay back in heaven na Jesus Christ aye nim no no ono ama ono ka asoro na osuma agya ne so omra na o mewu ma aye ose we are speaking in terms of human point. Nothing would have changed except that we would have been calling each by the name we used for the other. That is what equality in the deity means. Minu ya kan mame kwa ku.
Nanso fano se ankania yenim eno se oye agya nyankopon no ena obewuje yenkwa. Enye na nia yenim eno se oye Kristo no etena osura anka bibiera rensesa.
Eh.
Emom no se nia ye fre wo mu biara no ena nka ebesesa.
Usi ei
sana nyame ye mu baako ye no ekyere
enti meme ndafo se se agya no ba asasi so ha na oba no tena soro ha anka John chapter 3 no kasani ye besi aka na se dia Yesu Kristo do wiase ni ye
so
odi naja naja ofri ni muru ba ye no e ma se o mewu ma ye na ne a obaji na di na nyira mini anu sa sam we ye awudi sam kura ni se ba meme ndafo adwini. How on this earth? Send you part me that for bet me up and say, a jan bet me a bew. Mean ya can first Timothy chapter 6 verse 16, mammy. Hey! Memenda sorry in ya moko drunye. Ya mean we ya mobo
motiuma I didn't
say yan shan san ya chia ni abakono at yatiano. Ya kwaya ni mo ni ya kwako wu. First Timothy chapter 6 verse 16. Then okay.
Timothy mume din kai trensian y mwe dun siano. Dia ononko wa dan kwa a o wonim.
Yes, already nyankopon kwa na won kwa owo nim. Na eya den no watimi abewu.
Ye.
Eya den no watimi abewu. Memenda fo. Memenda mu ko sua saade wei. Ya wode de sua no last part no. Eya wudisem. Eya wudisem a memenda fo ani se ba modwe mu. Na nam Trinity Gideonti. Mosi Babylon kwan so. Na mu ya wuda Babylon. A very dangerous. So, how on this earth? Nessa nipa timid dream say a jano crab a baby. Naso bewu ya can say we. Is it possible say a jano bet me you? Or sura jano bet me you? Nebiasana a wula a woo. Ah, nyamin we a mopo. And it didn't come of 4 3 years. Say yes, we a nyamia. Nay, yes, we a woo 3 days. Nebiasi to one only nyame. No, the nativa jahoin. Ni asenya metesa sina se bosuma otukwan ko Libya ba ni yawia no.
Eh.
Wanya. Fa nyame toto abosom ho. Nyame mfa wona wo tro sa nguma wei, na wona wo sua nyina ebo ne nche wom.
Amen.
Efi se ya wuduro kese ya. Ani se ya bodin wo ho. Na ya jiso wona wo gye nyame ba asakro di no, na betumi agye sa asem ya di.
Arehu.
Wo ya na agye sa asem wei adi amana yeye. Nyame hu ye mobo. He ni ye koi. Se anka janu bewu ya na Yesu tina soro a ka ensae hwe na kire yen se agano ntimi ngu na ka oba so bewu ya ka ne den ne bewu enti na memenda fo munyi ni se Yesu wu ye no every se se Yesu ye nyame a nyame ngu enti memenda fo ka kire yen se Yesu wu ye no ne nipa sunu ne wu ye ne ne nyame su de not yase se ye no kure sa na ye se ye buru Yesu wo get sema ni nyina no na nyo no ne ye buru no. Were you plastic chair BS you want here, Bruno? And now I want some cramono, Oko, the noble Koran mua. What you want to say? But they kill me not. O say, young Kuma Radi, yes. Now, on Yanko Poma, any papi bejina or not, is a yes. On your chain of Kumno, na yes, dear, or man so corsro. And cramo, Muma San Eko, Koran. Na Bible so say, yes, we, Possess a Radi, yes, Christo and Woodia. Naka, yeah, I didn't want dancing in I or trofo. O kwa meme nda sumu a no akatro se Yesu wi Yesu anwa ke ni ani da so okwa na okodru nyame ba asakro no mu a ɔse yesu ntimi mu na sɛ wanwu a ɛne ɛne yɛ nida so ɔyɛ sɛ ne nyame su na ngu na ne nipa su no wu ya adɛn ti na no ohia obi so ɔbɛba ɛbɛnyane no adɛn na ɔno anyane no ɔkɔ bible mu 13 times na wo mu sɛ ɛgya nyankopɔn ne nyane ne dɔba yesu kristo na obi ɔte ase yɛ nyane no na no john chapter 11 as yesu ka kyerɛ suafo no sɛ momɛ yɛnkɔ na yɛnkɔ nyane yɛadamfo lazarus no asuafo no ka kyerɛ nsɛ sɛ lazarus adanko a ɔbɛsɔre dada lazarus da nyɛ yɛ ne yɛnyane no na yesu sɛ meɛka kyerɛ mu pefee lazarus awu momɛ yɛnkɔ ne yɛbɛyɛ a ɔbɛsɔre na yesu wuyɛ na ɔte ase ɛneɛ na yɛni anidasoɔ anuanom nyame mfa yɛbɔ ne nkyɛ yɛ
amen
anadwo yi yɛkɔ na yɛakɔda ɔkyena yɛbɛse asɔre nyame mma yɛ adom a na neɛ mpɛ sɛ ɔte ase a ɔhunu nyinaa ne sɛ neɛ nti a ɛziyɛfoɔ ka sɛ yesu nyɛ nyame ba a ɔwo no koro yɛyi koro no afiri hɔ no awoɔ no ne sɛ bible no nyinaa yɛwɔ mmienu pɛ yɛwɔ textus receptus textus receptus yi ɛyɛ tetetete bible a ɛno na reformers no nyinaa gyina so ɛde translate bible na vatican a ɛkɔfa a nyame baasa korɔ bonsam nkyerɛkyerɛ a woduro sei baeɛ no ɔhunu sɛ saa bible no ɔnyɛ gyedeɛ bi ɔnyɛ agyinasoɔ biara enti ɔno nso twerɛ bible bi a ɛfrɛ no vaticanus na saa vaticanus no vaticanus codex yi ɛmu na saa ɛnkyerɛkyerɛ yi a monogens yi ɔmo asesa no a ɛno kyerɛ ase a ɛkɔnya nyame ba sɛ yesu yɛ unique ɛnuanom yɛwɔ twerɛsɛm foforɔ bi a yɛfrɛ no synaiticus na synaiticus yi ne vaticanus yi ne nyinaa nsɛm a ɛwɔ mu yɛ ade korɔ na ɛyɛ ma ho a sɛ ɛziyɛfoɔ paa bɛgya reformers bible a ɛfiri tetetete hɔ ne yɛakɔfa romanfoɔ bible akyerɛ aseɛ deɛ ayɛ yɛ sabbath school ɛneɛ na yɛagye roman nkyerɛkyerɛ atom na mama no nyɛ wɔ wa sɛ wokae the handbook for today's catholic people are page 660 no say trinity no yɛ the central doctrine of the catholic church na upon it na ɔmo abuild ɔmo doctrine nyinaa enti wo destroy trinity na wa destroy biara obiara nso ɔbɛgye trinity adi no kaa hunu sɛ neɛ ɔde bɛto so nyinara yɛ roman nkyerɛkyerɛ nti yɛhunu sɛ ɛziyɛfoɔ adi kan ɔmo maakye kɔ rome pentecost deɛ aduru hɔ dada matthews deɛ ɛmo anka church of christ ɛdi ɛziyɛfoɔ anim yɛn nyinaa all roads leads to rome to vatican ɛfiri sɛ adiyisɛm ɛtiri a ɛyɛ du mmiɛnsa no aka ne pefee adiyisɛm tiri du mmiɛnsa ɛnyimu nwɔtwe no
yohane adiyisɛm ɛtiri du mmiɛnsa ne nyimu ayɛ nwɔtwe no
dɛn na ɔka
na wɔn a wɔte asase soɔ nyinaa bɛkoto no wɔn a wɔmfiri wiase hyehyɛ antwerɛ wɔn din aguama a wɔkum no no nkwa nwoma no mu no
wɔn a wɔwɔ asase so nyinaa wɔte asase so nyinaa bɛkoto roman tumidie ɛyɛ pope tumidie no wɔn a wɔmfiri
wiase asefiri antwerɛ wɔn din
anhyɛ aguama no nwoma no mu no wɔn nyinaa bɛkoto no sɛ wokae ɛyɛ matthew chapter 7 verse 13 na ne ɔka nie
monhyɛ no ɔporontiatia no mu na ɔporo a ɛso ne ɔkwan a ɛta ne deɛ ɛkɔ ɔsɛ yie mu na wɔn a wɔhyɛ ne mu no yɛ pii na ɔpontiatia ne ɔkwan hiahia no ne deɛ ɛkɔ nkwa mu na wɔn a wɔahunu no sa
me nuabaa me nuabarima asɔre mu deɛ ɛnyɛ mpp ndc majority carries the vote asɔre mu deɛ yɛ kete wese som nyame sɛnea bible no aka no mfa wo nto sɔfo biara so na mfa wo nto asɔre so neɛ yɛahu deɛ yɛkuo na hwehwɛ awurade ɛfiri sɛ wo ne asɔndan no na awurade yesu te wo mu na ɔbɛkyerɛ ɔkwan akɔ nɔkorɛ kwan no nyame nhyira wo wɔ kristo yesu din mu nti amen
amen
yɛne yɛnua alexander abraham bɛbɔ mpae
agyenifoɔ ma yɛmmɔ mpaeɛ yɛde wase yɛnsoro agya ɛyɛwotumi ne wadom mu na afei anwummerɛ nso woafa akasa akyerɛ naase nka wo din yɛboakyɛ wo serɛ wo wo yɛ mmɔbɔ na afei sintɔ ne mmerɛ yɛbia aba yɛakwa mu wɔtwerɛ kronkron hɔ wɔ w'adesua hɔ no agyafa kyɛ na afei bie yɛne ma yɛhu nɔkora kwan baako pɛ no na yɛmfa so na yɛnso wo na nkyɛ wo dɔ wobakoro sɛ mpie ne ma yɛtɔ so mmienu a yɛ mu biara nka akyi anadwo yɛbɛdi ntetimu akɔ akɔda wo yɛ mmɔbɔ na hwɛ yɛ nyinaa yɛn so bɔ yɛn ho ban mfiri som mu atomfoɔ nyinaa nsɛm Yamu do na wa yarana sawanyare amen. Na de panche be kai na de wayi no na sema. Ye bisa wei na ehwe wei we yenta njira fo Jesus Christo di munti. Amen.
Amen. Remnant Evangelistic Center na moti ye Kenya me yadom na adondom ya ochina ye besan abehiem na ya toa ye di sua no so. Ochina de ne de ye bomb. Enti siesie ho na twen. Nyame nhira no nhye odin wo Christo Jesus di munti. Amen.
Amen.
Yes, sir.